be menu kay be depp gol muru ka be waray la
mere yare mere yare ha way ta yo mere yare walu dey wala be waray waray yo mere yare
Baby, yeah. I won't.